zoba inequality. Umzekelo wethu uthi uy uthabathe u4x ungaphansi kukathabatha 3. Okokuqala sizozama uyibeka ngendlela yesiqhelo. Le ithi uy ulingana no-mx odityaniswe no-b. Ngoba kaloku siyayazi uba sizoba no-m omele ukugekela komgcangqo wethu no-b okulapho umgcangqo wethu udlula khona. Indlela esizenza ngalo esi sibalo kukuba sidibanise u-4x kumacala omabini katlebe wethu. Ngasekhohlo sizoba no-y uthabathe u-4x udibanise u-4x. Loo nto ithethe ukuba uthabatha 4x no-4x bayahlabana. Ngasekhohlo sishiyeke sino-y ongaphantsi kukathabatha 3 odityaniswe no-4x. Kodwa indlela esawuthi sibhale ngalo esi sibalo kukuba sithi u-y ungaphantsi kuka-4x thabatha 3 ngokuba yiyona ndlela siyiqhelileyo leyo. Singayizoba igrafi yethu umgcangqo ke ukutsho ngolu hlobo, kodwa funeka siqwalasele ukuba eyona yona nto siyifunayo ngu-y ongaphantsi kuka-4x thabatha 3. Masizobeni ii-axis zethu, sizoba ne-y axis, sibe ne-x axis. Eyona yona nto funeka siyiqwalasele kukuba u-y ungaphantsi kukathabatha 3 odityaniswe no-4x. Loo nto ithetha ukuba alukho uphawu oluthi u-y ulingana okanye u-y ungaphezulu. Eyona ndlela lula sinothi siyenze ngayo esi sibalo sethu kukuba sizizobele umnqa. Umnqa wethu sisebenzise u-y olingana no-4x uthabathe u-3. Kodwa funeka siqwalasele ukuba umgcangqo wethu uzokube engeyonxalenye yesibalo sethu ngokuba siza kube sifuna le ndawo ingezantsi komgcangqo wethu. Masizenzeleni ke umnqa ngalo mgcangqo uthi u-y ulingana no-4x uthabathe u-3. Uqwalasele ukuba akayinxalenye yesibalo sethu. Siyayazi ke ukuba xa sino-y olingana no-4x kwathatyathwa u-3, siyayazi ukuba u-4 kukugekela komgcangqo wethu. Uthabatha 3 kulapho umgcangqo wethu udlula khona kwi-y axis. Singathi senze ngolu hlobo okanye sikhethe amanani ka-x sijonge ukuba siyafumana u-y ongubani na. Umzekelo masithi xa u-x engu-0 sijonge ukuba sofumana u-y ongubani na. Sizoba no-4 ophindaphindwe ngo-0 kwathatyathwa u-3 oya kuthi asinike uthabatha 3. Loo nto ithetha ukuba soba nechaphaza elino-0 nothabatha 3 kwi-y axis. Le nto besiyazi ke ngoba kaloku besithe umgcangqo wethu udlula kuthabatha 3 kwasekuqaleni. Masiphinde sikhethe elinye nani elinothi limele u-x. Umzekelo masithatheni noba ngu-2. Xa u-x engu-2 sofumana u-y ongubani. Sizoba no-4 ophindaphindwe ngo-2 osinika u-8 uthabathe u-3 asinike u-5. Loo nto ithethe ukuba kumgcangqo wethu sinechaphaza elino-2 omele u-x no-5 omele u-y. Masizobeni elo chaphaza. Ukuba siyajonga singakwazi ukudibanisa amachaphaza wethu senze umnqa wethu lo besiwusebenzisa. Okanye singaphinda sisebenzise ichaphaza lokugekela komgcangqo wethu. Siyayazi ukuba xa uhamba kanye ku-x ku-y uhamba kayi-4. Loo nto ithethe ukuba sizoba nechaphaza elino-1 omele u-x no-4 omele u-y. Sinamachaphaza amathathu, singamdibanisa umgcangqo wethu, umnqa wethu ke ukutsho. Masidibaniseni ke bahlobo bethu, qaphela ukuba sizokumenza abe ngamachaphaza ngoba kaloku akayonxalenye yesibalo sethu. Masizobeni ke bahlobo bam. Yenze ibe ngamachaphaza. Uyiqwalasele ke loo nto leyo. Eyona yena ndawo siyifunayo yile ndawo ino-y ongaphantsi komgcangqo wethu. Nokuba singathatha eliphi na inani lika-x, sifuna u-y ongaphantsi komgcangqo wethu. Umzekelo, ukuba ungathatha u-x onguthabatha 3, uyobona ukuba uzofumana u-y okumgcangqo wethu. Loo nto ithethe ukuba u-x onguthabatha 3 akayonxalenye yesibalo sethu ngoba kaloku ukumgcangqo wethu. Ukuba uyajonga lo mnqa wethu uhlulahlula umfanekiso wethu kwindawo ezimbini ngendawo ezimbini. Umzekelo, kukhe le ingentla kwayo kubekho le ndawo ingezantsi. Eyona yona ndawo sijolise kuyo yile ingezantsi. Masijongeni ke. Umzekelo, ukuba sithatha indawo engentla komcangqo wethu, masithatheni u-0 no-0 sijonge. Sizoba no-y ongu-0 ongaphantsi ko-0 uthabathe u-3. Ukuba uyayijonga le nto, asiyonyani nanini na. Loo nto ithetha ukuba u-0 omele u-x no-0 omele u-y abayonxalenye yesibalo sethu. Noba uyajonga kapha emfanekisweni wethu kumcangqo, uyabona ukuba u-0, 0 ungentla kwale ndawo siyifunayo. Masikhetheni amanye amanani alapha kweli cala silifunayo, sijonge ukuba ayavumelana na nomfanekiso wethu nesibalo sethu. Umzekelo, xa u-x engu-3 u-y engu-0, masijonge ukuba sofumana bani. Sizofumana u-y ongu-0 ungaphantsi ko-4 ophindaphindwe ngo-3 kwathatyathwa u-3. Loo nto leyo isinike u-0 ongaphantsi ko-12 kwathatyathwa u-3. Sifumane u-0 ongaphantsi ko-9. Siyayazi bahlobo bam ukuba le nto iyinyani. U-0 kaloku umncinci kuno-9. Loo nto ithetha ukuba u-0 ongaphantsi ko-9 iphinde isixelele ukuba u-3 no-0 bayinxalenye yesibalo sethu. Masiqwalaseleni ukuba sifake laa mbala oluhlaza kulaa ndawo siyifunayo ngokuba kaloku yile ndawo ivumelana nesibalo sethu esithi u-y ungaphantsi kuka-4x uthabathe u-3. Ndiyathemba ukuba sicacelwe bahlobo bam. Enkosi.